Mbonge uJehova mphefumulo wami. Konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Mbonge uJehova mphefumulo wami. Ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomsa. Yena othethelela zonke izono zakho. Owelapha zonke izifo zakho. Okukhulula ukuphila kwakhe ekubhujisweni. Okuqhelisa ngomusa nangokubele. Masiqaleke inkonzo yethu yangemini yecawa. Ngokuba sithandaze. Egameni loyise. Egameni loNyana. Nasegameni likamoya oyingcwele. Wena Thixo omilontathu uThixo sisondela kuwe uNkulunkulu namandla amakhulu uma ngosi sisakwi lockdown sicela ngosi uvikele abantu bakhusele kwi second wave uNkulunkulu namandla amakhulu ithemba ngosi lethu likuwe. Usisa ke Nkosi amazwi azowa afumane indawo yokuhlala enhlizweni zabantu bakho. Ngaye lo asifelayo uYesu Kristu Nkosi yethu manje laphakade. Amen. Masifumane isifundo sethu kwincwadi kaMarko isahluko sokuqala. Siqale ukufunda from verse 4. Sigcine ku verse 11. Mark chapter 1. We'll commence reading from verse 4 to verse 11. Mark chapter 1. We'll commence reading from verse 4 to verse 11. Kwayekukho uYohane ebhaptize enhlango evakalisa ubhaptizo lwenguquko ukuze uxolelwe izono. Laye liphuma lisiya kuye lonke ilizwe lakwaYuda nabaseJerusalema. Baye bonke bebhaptiswa nguye eJerusalema eJordane emlanjeni bezixela izono zabo. Waye ke kaloku uYohane embethe uboya bekamela enombhinqo wenhlonze esinqeni sakhe. Abeke esidla inkumbi nobusi basendle. Wayememeza esithi, emva kwami kuza lowo unamandla kunami. Endingafanelekileyo ukuba ndithobe phansi ndiwuthukulule umtya wembadada zakhe. Mna okunene ndandibhaptiza ngamanzi, ke yena uya kunibhaptiza ngomoya oyingcwele. Kwathi ngalo mihla weza uYesu evela eNazaretha yelaseGalili, wabhaptizwa uYohane eJordane apho. Uthe kwa oko akuba enyuka ephuma emanzini, walibona izulu likrazulwe nomoya enjengehobe usihla phezu kwakhe. Kwabakho nelizwi liphuma ezulwini lisithi, wena uNgunyana wam oyintanda endikholisiweyo nguye. Eli lizwi leNkosi. Inkosi ibusise ukufunda kwelizwi manje kuze phakade. Amen. Mandithabathe lithuba ndinibulise bazali a Helderberg circuit. Ndibulise obawo amadoda. Ndibulise omama bomthandazo. Ndibulise iWesley Guild Church Choir. Ndibulise wonke umuntu. Intombi na wonke umuntu odinga ukuhlonishwa kwibandla namawesibi. Amagosa abakhokheli, ndinibulisa nonke bazalwane egameni elihle lomfeli nomvukeli wethu onguYesu Kristu. Amen. Kunalamazwi emfuna sigxile kuwo athi xa ekrazulwe amazulu kwavela ilizwi lisithi wena ungunyana wam oyintanda endikholisiwe nguye. Kuzo zonke izinto na yonke imeko ozongena kuyo, I want to say ungumntwana kaThixo oyintanda. I want to say uyathandwa lizulu. Noba imeko ingathini namhlanje kuwe, kodwa I want to say uyathandwa lizulu. Njengalokhu uThixo amthanda uYesu, xa umthanda uYesu namazulu atho njalo kuwe, athi ungumntwana kaThixo oyintanda. Noba imeko ithini, noba imeko ithini kuwe, I want to say uyathandwa lizulu. Hamete ndwele ethandazo. Sifumana apha uYohane umbhaptizi oyebhaptiza eJordane. Hamete ndwele lithi iBhayibheli babesuka eJerusalema nabaJuda kwilizwe lonke bezothola ubhaptizo lokuguquka nokuxolelwa kwezono. Hamete ndwele abaFarisi nababingeleli baphelelwa ngumsebenzi ngoba babelindela njalo abantu beze nabahobe nezimfu beze entempelini bezocamagushelwa izono zabo, kodwa ngoku wafika uYohane nobhaptizo lwenguquko. Hamente ntle ethandwa lizulu, bavumana for free hamente ukuthethelelwa nokuxolelwa kwezono ngoba bethandwa lizulu, ngoba izinto zikaThixo ziza kuthi for free. Hamente ntle ethandwa lizulu ngoba siyathandwa, siyathandwa lizulu. Uthi umbhali beza ezweni lonke bezoxolelwa, bezokela izono zabo, bayeke ukuya etempelini beza nezinto eziphathekayo, ngoba izinto zikaThixo azisebenzi ngezinto eziphathekayo kodwa zisebenza ngothando lukaThixo nobabalo lwakhe. Hamente ngcwele ethandwa lizulu. Uthi umbhali kwakuseJordane la ebhaptiza khona uYohane ethi uyeza onamandla kunami. Hamente ngcwele ethandwa lizulu. E-acknowledge uba noba angaba kwi-leadership ngoku kodwa ukhona ozayo, ngoba whenever you lead you must know bakhona abezemva kwakho. Hamente ngcwele ethandwa lizulu. Uthi umbhali weBhayibhile, hamente, uthi umbhali kulapha eJordane la uMosisi, hamente, anikezela khona kuYoshua. Uthi umbhali weBhayibhile uYoshua wathatha intambo emveni kokuba efile uMosisi, hamente, uthi waxelela abaphristi ababingelela abakhulu ukuthi baphathe iteya
But what did you say? I'm not saying I was having a tela. I'm full of lamp. I told you that I'm full of a man. I'm not going to have a hand. 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 I'm not Elisha, Ashugana Kona, no Elia, what to Elisha? What to Elisha? I will sukakue, Ungambusisanga, what to Elia, Kisabenzela, what to Elisha? Wampumoya wako, Ungapindua, Abini, Pesuan, what it? Ugarinjangu, what about you? Apa ejordane lisuswa kuwe kuzawenzeka ulapha ejordane ngoba ijordane represent isiqalo sisha kulapha ejordane hamende la uyakobi awela khona hamende awela khona uyakobi wathabuwela wabambana nothiko ubusuku bonke wathangiyukuyekela angikumthulula ungambusisanga latshintsha igama likayakobi wabizwa ngo-Israyeli hambende ngcwele ethandwa lizulu ngoba babesejordane ngoba ijordane represent isiqalo esisha hambende kodwa ngoku simfumana pha uyesu ezithoba ezindlala kuyohane uyesu ezithoba lapha ejordane hambende sifumane uYesu ezoqalisa iqalo esisha ezothola i-affirmation yokuba unguNyana kaThixo yintanda hamende wazithoba uYesu enamandla ngaphezu kukaYohane. Sometimes you need to humble yourself noba ungaba negift engaphezu kwabhishophu, unganegift engaphezu kwamongameli, ungane gift engaphezu komfundisi wakho, ungane gift engaphezu kwavayisi wakho, kodwa sometimes you need ukuzithobe ukuze ubone izinto zikaThixo. Wazithoba uYesu ngaphansi kukaYohane umbhaptize ngamandla uYesu, kodwa wazithoba hamente ngcwele ethando lizulu uthi umbhali wabona izulu likrazuliwe hamente ngcwele lakrazuka izulu ngenxa yokuzithoba kukaYesu. Lakrazuka izulu hamente ngcwele wavakala ilizwi langakrazula athetha amazulu hamente athi Wena unguNyana wam uyintanda hamente ngcwele intanda endikholisiwe ngaye hambe ngcwele ethanda lezulu ngoba ubhaptizo amathuba okuzuzwa ufefe hambe ngcwele. Baptism is the means of grace. Asithola khona hamende ubhabhalo lukaThixo, si-experience ubhabhalo lukaThixo hambe ngcwele ethanda lezulu. Wathi engusolufefe uYesu kodwa wafumana ufefe ngaphansi kulwa Yohane Baptist. I want to say to you, humble yourself. You will experience the love of God. Uthando lukaThixo lufumaneke emveni. Ilizwi likaThixo lithethwa kuwe. Ilizwi lothando lithethwa kuwe emveni. Ngokuba usuzithobile wazindlala. Athi umbhali weBhayibheli, uma abantu ababizwa ngegama lami bangazithoba bazehlise bafuna ubuso bami ngiyakuzwa ngisemazulwini. Naku le second wave enginqwenelayo hamente ngcwele, sonke sikazithoba uThixo. UThixo uzakusizwa hamente ngcwele ethanda lizulu. I want to say to you, you will experience kulonyaka This is a year of new beginnings. This is a year of experiencing uthando lukaThixo. This is the year lokusithoba. Hambeni ngcwele. KwaNguThixo uyanibusisa. Nazo ukuba this is the year of new beginning. This is the year lokusithoba. This is the year uthando nobabalo lukaThixo. May God bless you.